na obi timi kwatena baabi na wadi nkomo ona mabontin a otimi ka asem bia opɛ obi timi kwɔhyɛ toilet so na wɔka ne opɛ bia obi a wawie mu nsɛm no wɔde kan akwa wawie no na wɔde nanu akɔka asɛm bia ehia so ensem na wɔka no yɛ wɔ ahohom a ɔmusom yɛ wɔ demons a ɔmde yɛ adwuma ɛwɔ hɔ nom ana ɛnɛ ai demons ho ɛna yɛ bɛtwetwe nkomo ɛde afa enti ɛnɛ no ensuo bɛsi yɛ ho dendenden because demons ni bi wɔnom a wobɔ ɔmde a kyerɛ ensuo si wɔ ho anyɛ sɛ wasom yɛkye enti ɛnɛ saa nkomo no bi ɛna yɛbɛdi no wɔ ha sei sɛ ne bɛyɛ a sɛ wo nam baabi na wɔkasa a wobɛhwɛ wɔkasa mu yie mame ka wo sɛ ha ɛyɛ saa nkɔfa abono tv mepa sɛ ɛyɛ no asubscribe me channel na mame like share na fa comment no so bra bell notification nso mɛ sɛ ɔsɛ ɔdɔ nsa bɛmia sɛ ne bɛyɛ de videos tom so a wɔnya bi ahwɛ ɛde ama meɛ ɛnɛ mene christian asuman mister ɛka ne din ho wobɛtumi afrɛ no nana akɔsi ɛdin a dodɔ no a ɛde frɛ no no mɛ sɛ ɔmɛ nkɔ baabiaa tani anaasɛ paani na hwɛ yɛn yɛyɛ videos no bi ɛfa ma me meden ɛde bretio ba ɔbaapa dwoa meda se sɛ ɔgusua wɔhwɛ sankofa bono tv sɛ ne meka yɛ no ne yɛn kɔmmɔ no ɛyɛ honhom mu nsɛm ɛna yɛba bɛhwehwe yɛanaasɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛde afa ho ɛnti ɛnɛ mister christian asuman ɛwɔ ha se a yɛne no ɛba bɛdi nkɔmmɔ bɛmɛna
ɔbaapa
maakye
yɛamedeɛ
sɛ ɔho yɛdeɛ
ɔbɔadeɛ no adom
yɛda nyame ase
ɛne mo mpaebɔ nti
yɛda nyame ase yɛda twɛdi ampɔ ase sɛ wɔsɛ mɛma menkɛ nyame
ɔbɔadeɛ
yehowa ase
obiaa ne ne deɛ
sɛ yehowa no nso ɔana yehowa no
sɛdeɛ
mɛsɛ nanaso wifo
meda ase
meba
meyɛla adress no kamaka
ɛne wayɛ sokolate wayɛ fɛ
paamɛkɔa mɛtɔ biscuit akɔma
na atɔtɔ ntomaka ho ɛne yɛ nkɔmmɔ no nkɔobi sɔre no sɛ baabi a ɔbɛnam biaa no na ɔka asɛm mu yɛ asɛbe mpɛmpia na yɛ asɛm a ɛbɛha ɔno nipadua no anaasɛ ɔtumi adome nkurɔfoɔ ne adeade wodeɛ ɛba sɛ yɛnhwɛ demons ahodoɔ ne ahohom ahodoɔ a wakwadere mu wonim mu yie paa so ɛnɛ mpɛ sɛ mebisa sɛ sɛ yɛnam na yɛkasa a yɛwɔ ahohom a wɔm som ɛwɔ hɔnom ana ɛnkankan ne nsɛmbɔne anaasɛ asɛm papa ahohom tim so
ɔbaapa meda ase sɛ wɔabisa saa asɛm wei mekyia wahwɛfoɔ ne wɔatiefoɔ nyinaa awurade nyɛ obi bia akɛseɛ no nyɛ onipa bia mfiri adom mu ɛnkɔ adom mu ohia ne yareɛ ne nomee deɛ ɔmpɛ ngu mfama yɛn daa
ɛse
ɔbaapa wɔabisa question yesu kristo bɛkaa asɛm bi wɔ matthew sɛ onipa deɛ ɛrekɔ w'anom no ngu wo ho fi sɛ ɛkɔ w'anom a ɛfa w'akyi san ba but deɛ ɛfiri w'anom ɛreba no ɛna gu wo ho fi obi tumi hyia ababaawa bi anaa aberanteɛ bi wɔ kwan hɔ sɛ ababaawa yi deɛ ne ho afɛ aberanteɛ ɛbɛsi gyina at the moment a nipa no bɛte sɛ nipa no akasa pɔ sɛ w'anom kasa deɛ amfata wo ansɛ wo koraa hebrews sɛ kɛkyerɛma nso yɛ wiase foforɔ ɛwɔ yɛaberɛ abom na kɛkyerɛma nkwa ne nome ɛwɔ kɛkyerɛma nsɛm deɛ ɔdɔ no ɛbɛdi so aba yano ɛtumi ma yɛnya nome anaa yano tumi ma demons ɛbɛtena yɛn so saa nso na yɛn ano ɛtumi pam demons
how
ɔbaapa obi kɔ toilet so public toilet anaa toilet na ɔto nnwom obi hyɛ adwaeɛ waro nik ne ho ɔredware no na ɔto nnwom mpanyimfoɔ se gyae nnwom ne to anaa gyae ɛnyɛ sɛ a wobɛyare
daabi
ahuro ne kɔ w'anom no yareɛ no a wobɛnya ne nna nkyɛn at the moment a demon ne bɛte dede no ɔbɛduru hɔ na ɔhu ɔho no a ho yɛ nakɔ no a waware wo yes adwaeɛ a yɛ mmɔɔ so ɛni kwan sɛ ɛbɔ nnan tra wodwale
wɔm a ɔmadwaeɛ no wɔ abɔnten no bia yɛ mmɔɔ soɔ
yɛ mmɔɔ so adwaeɛ a yɛbɔ so koraa no ɛbɔ 11 tra ɛrekɔ a ɛyɛ very dangerous
yɛnware ɛne mmom
bekasɛnkafa woto kankan da
yɛda ase mmom yɛsusa no saa na yɛnana ka kyerɛ yɛn ne yɛ maame mɔ sɛ bi a anwumre na wose okodware ose ka okodware ansa na abono nko no ka okodware ansa na nondu abo sa asem na omuka chee mpa
obapa at the moment a ubewura adwae wabo so ude hu ne se wabo adwae so efri nondu 10 ekwo 10 11 se unse ya na ewima edi kakara ensue ni gu form taw na demon na tumirika ba obehwa de koro
eh
yes Ochemu adwae nechi ana ochemu mantem ho di ye wodi mo bia 30 seconds sorry 3 seconds ana sa 1 second bia okoburu 80 kilometers
ah
yes 1 second ke okoburu 80 kilometers enti ote chao no betu rika ba be hada ko obeduru no abo naked jina ho na ho ye ne fepe waware ebra demon ni ebenya kwan aware se wonko na wote oye oba anasa wo ye bema na onko na wote oba bi nkan wo na bema bi nkan wo adwuma bi a obeye bia sika beba even say kuraba anasa biscuit na wote onkura sika beba but at the moment a berema an oba bi beba beka wo no obo sika ne san e kofo
okay
bema ne ye wo hwe oba ne ye wo hwe na ne ho ye we sense demons etwe kura te se de nipa twe kura na pepepepe o pekwan apam nipa na firi wo na ono ankasa asenya betena wo
enti na na yen sha de seye demons a omowa wawim demon ben ene tia ware so
oba pa demon o tia ware so ye kai mejim
ojim ojim
te meja ne maneko
ojan maneko
enti mi anso ni me enti mi anso ni mu minti mi mboni di
samu
ai
okay
ebe ni di obe ha adwen
ya sense yes ya na
ma me boni di obe ha adwen
okay na se wo mu adenti na sa di mo no na ni di aware echi
oba pa aware ya di anyankopon ne ni je ho para aware ni heaven
okay
aware eh ade anyankopon ani je ho so aware ni heaven de ti amika sa aware ya ade anyankopon ani je ho Bible say ade anyankopon aka bo me odasani bia entity demons so ani je eho ho pa at the moment time ne obeware ya ya pam ya ye ho namba ko but en kasankas ana akasakasa kituwe biba na me no separate kituwe bi pe no abetin mfimfi abusua ne beye den
yetimi
nka ware ne mbu jisi yetib ono so ne de no
ne de ne se obesse ya wade
ne de no
eno ane ma na ni chi
ne de no
na what if se ose na anse ye
like aha ye wo aware bi wo ha osoro na aka abum bibie ne wono ma nipa betimi aye mu betimi ate ahohom bepre aye be security ebesse aka ba eno ti na se wono wo yere anansa woni hukani ewo ho a eni kwan se moma ekwan eda mumu moma mumute anansa moma akasakasa ba mumu na weda ha na weda eyese kwan ada mpani mfimfi ana ekwan ada mumu osefo na nyakwan ewura aware ni
so what if omo a omo wari wi a na weda ne dem na weso dane dem ne se omo so ma wari no mbe
mbe aba eno ya obibi se enye de bia ene etwa se one oba eda ana one be mada etoda awonko ada etoda awonko ada na make na enye se etoda awonko ada we dem
okay.
Enye de bia ena etwa se okra ti asefo oni nipa edi nsie mu o kai se me cheke we dem ma me eni kwan se eda eye kwesi ada eye me krada ene ejwa ebenada me ni wo ba ahia
ye ye tu abomo ye na ye ni o ye da bia ye ji ye jere
o yesa etimi ma okra no ebre ase but si udi sa emra no so a e ma okra ni nya aho de
ni bo na se bi a be ma no eye sunday na bi oba no so eye wednesday ana se tuesday a sunday ni omo nre Tuesday na yo ba no so krada no no so omo nwe ya na
oba pa enya wo krada ne nko akora as per se kura na onipa bia o krada e wo se wo de o krada no esi ho na wo de ye akwankyere ne akom kyere edema wo kra no se de be ya okra ne beben ewurade na amane bofo anase ne boafo ne eba wa ben ne ntem
okay
okay okrada e wo se udware enkyene
okay
na wo num esikyere ana wudi esikyere
tofre tofia edana
tofia edo ana esikyere
okay wo
de esikyere begunsuom na waka enhyira ensem de eguso eduru anajo anajo nendu mienu
12 8 a.m.
sori be jina bontene hwese nsoroma da wiema fa wonsa kire nsoroma so na ka kire nsoroma se sende oda wiema nipa bia hu wo pese wo pie sa na ewurade wo wo pie na hwa de
that is ade ebeche wo krada no 12 na eye wo krada na homache no
yes
ene wo se wo yesa
yes
okay
kasa kire nsoroma
okay nsoroma kwa na me ka se ese mu
kasa kire nsoroma ye wo full moon direction e wo ho
okay
se wo hu ye na wo kot enye bere bia na e kasa kire bosome
okay
bosome ba half na wo kasa kire na anko a wo nya no me o
okay
e pie kese enso na wo kasa kire na engine eno so aye asem da
samu
yes de o kire wo akwan no e kwan be enso no o kire wo se etwase wo ye no se si aye te se me ka se meton obi kra e de ama owu a e ye kitikiti bi
eh
yes se anso na me ka se meji obi kra de aban kwema eno so ya de kitu
okay
e de enti no bi timi saman obi kra miska no wato atwene ka akwem na ka sa afa so a ye ni beba ye ho so na ka abo nipa na tete no
really
yes obi timi ton obi kra de ma ensuo
mhm
otopa no na obo udin de guso a no loko totwene asa
okay okay
enti onipa asem bi efiri wonum eba dwene ho mpre no ansa na waka minim nsuo bi a ugbo ni din de gbo bi dua na ugbo ni din de domi obi odi nanim na beba but ebre so na ukwese wo kodane a wo fere no odi na chi na beba
na se na so asisi no no onti wanya
na ni ni
wanya na
me fani pa na ko
ebusia mi ni Mr. Christian Esuman e na egusu a etwetwe nkomo no ene ko twetwe na fa ho ayi eye ahonhom ahodo a omujumadie ene niamma omuye ehun sa nkomo no e na ye twetwe no ha se ntimi so eya na wo so where you assume now what you be saying about ya say we call baby na na say we baby na we kasa we hun wanu yie na wan kwa kan sem bi e de or how e bebere wo akasa ni padua no e na wo kra nyina akra sa e na etie nana ye show rings a hodo ya na ye she no ye nsa rings e she no ye nsa e bia ni ni meaning e na hwan kra ho hun be ne kita sa in the rings ni
we kawashe sansa we ya e wode echire
okay
kawashe sansa we ya e wode echire kawashe sansa we ya e wode echire kawashe sansa we ya e wode kawashe sansa we ya e wode echire sa na benkum ne nsotie
okay
nipa bia e wo 7 entrance
e wo hene hefa
onansi wo bi
okay
unsam e wo bi
okay
waso ha wo bi
maso ha
aha
okay
e wo bi saa no wati kon so wo bi nkan na media sie ji se wutua me kansa
mani ase wo bi
media sie baba fa se oba nyan ware anase berema en ware ya on she ka wa wo sansa we eye ni fa no
okay
ena at the moment aya obe ware eni kon se wo she ka wa
obe wo ware ya
yes
ye she ka wa
ye she ka wa empenyimfo no de enti atete no omode kawa eje aware ye na ye mfa ye de yi na ye omode pure gold and a diamond ene ye ode me de ode ne be ma wo na edi adanse ye se ma ware wo na ye de akoto wo se ahokyere eba na ye akoyi ba ako na ye aton e de ahwefie kopim se efie besan ayeye but ene o ware na wan hye kawa yes won ware
na se na che ye ase
oba pa re so wan ka wan se hu mensa
no adro
eja enija enshia
de ayi na yeja no
eja enija enshia
de ayi na yeja no
eja enija enshia
na de ayi su na yeja no
na me chere se eja
na se wo yeja
ye kan wa ensa na le se wedding ring no eja enija enhyia enti se ensa na ehye kawa no obi a ohwe me bia enyi ne kawa no bi se adro ne ensa ho adro ohye kawa wo ne ensa we emia ne sen kranya de a ebe dro bebere but onsa we nya hye kawa ebru 3 days pe ebe dro because eho eya wo entrance
yo it's not just a hassle no ye entrance ba konso no
entrance ewo ha eya ja eni ja enhyia
okay.
It's a brandy, a brandy, a obeshaka, we say, a mirror, who feel you are come out.
Yes, because me, besides, say, you could see a warrior near sharing and away. A debate, because we a howl. You understand a howl. A dis a hankwa, Benkumo hankwa, a person,
a shiny janicia.
Okay.
A janet pediacal shrink, you be domino. Tinshiny janicia. Ejani jaisia se wo kware oba pa na oba no eye ja e wo se wo be ma no uye nsuo eni kwen se eja ne mframeshia abrani abrani na ebe pu akọ ebe so na abonten so fo e temu nse
okay
ye wo demon o de saade e ne ba
ye fa ne se
mpa cho mi refini en na wetu mu time go demon bia demon
de bi se nka wo so obo na nka bia obo
oba pa ye wo asimodius wo
Empa
se me chemo hanne. Eye demon bia, oye demon na ne ne den. Mhm. Otimi di bone ebre bia ope. Otimi ku nipa ebre bia ope. Na chiwade wo ho.
Wes me akere chiwade.
Menka.
Usuru.
Minsuru. Ba menye.
Ona na obo ndi a chizo se nsuo si wo
ho na na. Oba pa demon na ye bo ne din ye se nsuo si ho e wo ho.
Okay.
Ana ye wo demon na ye de ahwehwe.
E ta mo. And no, sir, I came. Me who are blind, see, but baby, I wouldn't even know. Means to me, no. Now, sorry. In fact, and you're sorry, or treachery. And see, you're called honum, am I, ya, or treachery, or treachery. I feel be once I will be the crew, the near home. Oh, child, what will be out, will be in church, as now on our baby child here. What day be been a pamon?
Oh, papa, your dim will be a friend as to loaf.
Okay.
Bet me Eddie asked to loaf a sermon a mobi or beco. But Nechiba Eddie
or beco
with the bonnet. But old friend is a one sign emran of a so we no cola.
Eh?
And Mintina assured them your two nipper assay, ain't ye?
Okay.
Your two say. Ye jo wo kra menya nkopon ne edu nipedua amabonsam nipa ne te asira ho fa ne nipedua amabonsam kra na bra what to say
now but you
now jai no de na amabonsam
okay
nipa ntwin sen enye
enti no asimodius se sa na e ka no
yes
ne jumedie ne se
asimodius jumedie ene se oba bra bo mu a se wo nko na wo ho a obeboa wo but ebra obegina se sesia de senkaminya nipa obeboa me wo abrabo ma na ehu se wayi ni mu ne mo ana ode ma no wani nji hu hia nipa moa
na mezi me hu se abraba mi gbei me ye madwuma me to de mpebia mtimi to mezi me hu se asomodio se eboa me
obapa wote wona onko asore emompa ye enye hwe na de obeye bia ekoso no fili se e de entra
na mi shira enti nyakopon timi shira obi in peace
nyakopon betimi e shira nipa in peace but bi se an ho se woni nyakopon ntemu tesen ene we shira
o se obo hono mo a o ese hwana Jeremiah no se o she ne na ye mono na woni mono no
ane
obo mo o she na ye mono chese yamin onim no eti no de obe ni bia no no mebe yi
mhm
eti bia ono no o ba nyakopon onim no nti was dik yes sha ne dada nti se ensha no je se obebo mpa yo so omo mpa yo nyame se wesha
oba pa ye wodi mo bi wo ye fere na ampari bi
e o ye gana ni ana ofre umofia
oba pa ono ampari bi onfa wo se o ye ufie wura
ni fere bia minim no
onfa ho se oyem your friend is eh oyɛ wo tenant
mm
onfa ho se ni nua no onfa ho se na danfo no onfa ho se ne maame no ne de ani obɛyɛ wo obitimi sia obi ne ne bonsa ho odwom keke na wafa no
nyame nsa wane so no
obapa ena medikan ka se mi se wan ka sa wote woni nyame ntem te sen
okay
oni oba ade no ne ntem ate sen obi kwa asori fie kofa no me edeba obi kwa asori fie kofa enhira obi kwa asori fie kofa yare obi kwa asori fie kunya yare sa ade bia ode bekwo no ode ni opposite ebeba
okay
ena ewi asena nkasa re ye odi mo bi oba na okom pese mboni din so eba na ekwo eba na ekwo obapa even a year ase ye fa no me a year ase na wo twede ase ena owo selete omo obefa wo ansa na a year da no waje wo mo kra na nka sa ntini pa no na mo yete ase owo
sese me ma ba obi ewu me bia madamfu bia me mma me bia wu ma kwa na wo twede a e wo na owo be selete ne die na
sa na wo twede na ase ena selete omo obefa omo next week ana next month
adentia
yes ono nso na adwuma no no
obi akwa eye keke no
yeah
eni hu se obi hu aye nkwa eye
obi timi kwa to them asem na ye ka na onim ho hwe na nipa na ogina adaka nim na chere se nipa asem asikura na mene ne na eye na wanya asem na ya chem eno so we
eno ni we nkwa de nka eyi bebem
oba pe na uchu mu tai aban ni wanya obi kwa hwe obi e wo prison owu ahonum na opie ni sai nipa na twero pepa ama ni se opie ahofa mere na busua se omo mfre sa number we asom ye gate na no na weather fo ni hu pepa no omo de nipa na ye twero pepa ne ma ne ma police fo obia ne bebia ofa so hie na kwen hia na obia enso ne demon a o se mo ne ma na obeha
no so meaning si ye kwa yase a nanu
sayo kwati se yeye se da je fastena san okwe yase a obapa e wo se uhu se bia na okwo no e ho edru ntiboa wo ho e yase okwo e yase metimi achia asan de made abefie but e bia na me ne won ennam unnim otia obegie akwo
mi ena mpese mu se no sa na wo bebo wo bai de be kwan be so be fa so bo
ye wo obapa hese wo akwo e yase na uchia ohene ana uchia obi a onim fom obi na so ne nsama na wache a yes udi agura wa fa won se mu shira akọ
so me pese mi hu ye wa ho bambo bo no ma be bo ye ho ban se na be ya
ah ho bambo ni nyina ne se odi nyankopon di na be ko na odi yesu moja akọ
yesu moja yesu moja yesu moja na ti me
oba pa metimi so no akọ yi ase ma yakọ aba me nchi ada eye esia di osu de ne ho etoto form mo hwe niye yes na sida na order na nyesu na osu
obi won ma ya na ashino ashine
tra oba pa oni mboni a eya nipa de ye beyi ode ye beyifo boni a nipa de ye beyifo nyina ne se opie na ofirikuru mu ba no ho ntume ye ne fe ato di sika ka ho de abre no wa ye ne boni no no se idra na dwo a ode ne ko abeyi kam se nipa no aye ne boni
ma hu ha mato ade ama won na chese
why am I born no
enzi ka hu ka ma me nto mero
ma me nda deja
eno mo pom so mo made pa de ya fe de mo pa de papa
what you say obi se ade eno ode aye wa wo de na ba se yenku no se ah wa kwa brochire atoka asifie e de ama me se mendem na me ko ba bi aka ne de mako why am I born pa ade nti no bi timiti fie no okase se mimi nwuya efie ha nipa bie ni ho obeyeye se mimi manye ya obie ni fie ha no ma obeyeye emre obeka sa asem na ahonhom aso lamentation se yen ejanom ayebone woni ho yen yeso aso emumuyo enipa di be firi wanum aba ehu sin di ebeko wanum oba pa ma mbise wase oti aduane efri chensin ade akwa wanum di how many minutes ano so na ehu no
ntimi wu ate bi time na
aduane free boom ana se aduane free form eku wanu
adentini
ehu sen hwe
adentini
wani yesen
1 2
lemente revelation se to menchen sika ya bre hu wo gem na wo de akoto enwo ana eni edro na dia so wani so na wahu ade de
ga eni pe bia obenya ka so onya ni eni na
obi a wo third eye definitely oni pe bia wo third eye wo third eye e ya dia so
okay
fourth eye ana abeyfo ene asofo ene edunsifo ekuta
it's you know naturally
obia e wo third eye obie ni hono moda won sun die
na wo kan die asem wa twma die asem so die sun no emusem do so obon ma os meso die na mene nam hase na mene nam hase die os eno sanu
obapa me da se obapa die obi timi sun die die kasa kire nipa enso entiasie ena ehu daye kasa kire bad unni ntiasie daye obi be sun daye ose ebra me sun daye ni me hu se makwa akodru baabi afi me dane mani a me hu mechi me hu aha ehu ha ohu kwan nyina asi enko besie no no o sun daye eni kwan se wo sori firi baabi a na wo da sun daye no
okay
da hwa na frɛ wo kra no
okay
asama wo beka ne se eno me anase ohaw bia ye de brɛ me kra no me yi me kra ne firim ka saa sɛm wei 7 times ansa na obɛ sɔre a wa sɔre
wo se eno me bia ana
ye de ma me kra no ana ohaw bia ye de ma me kra no me yi me kra ne firim bɔ mo de ansa obɛ ka saa sɛm wei 7 times ansa obɛ sɔre a wa sɔre
okay
enye se wa sun dan ne dan ne hunu wo sɔre afiri ba bia wo dan no akobu kotodwe sɛ wo kɔbɔ mpa ye da bi udi agora ayɛ adwuma
okay
a free 3, 4, 5 udi agro na osun den no wanye ho adwuma ebebem
be chao show okay
eye sada no to 40 days ebe ye adwuma obi se me de me sun dai a emem me sun dai a eche ansa aba an ejina da anase ebra wo de sun dai no
and how I was sorry no bomb paye no
what you say time be na wo sun dai no
okay
na wo sun dai no kra e den na wo ye fa ho obi se me sun da ye papa embem but me sun bone na na abem ani wo sun da ye papa no empa e bo ben na wo bo fa ho anase e kwen ben sun na wo fa e de gym da ye no
okay
so what am I say e kwen ben sun na wo fa e de gym da ye no
enti yan hwe sese no ahomache empa e bo time obɛn ɛna yɛde bɔ mpae na time bɛn na abɔfo usane na time bɛn so na ɔmɔkɔ
ɔbapa bɔfo bia ne bra usane ɛne bra ɔkɔ sɛ Gabriel usane a ɔyɛ na adwuma wa na ɔbɛkɔ
na Gabriel no ɔba yɛ yɛn sɛ abɛma na ɔso nyame because menim sɛ Gabriel Raphael ɛna Michael mo no mo de ne yɛ nyame na ɔmo so mo no ana
ma me nkyerɛ wo ade mɛ kyerɛ wo sɛ deɛ ɔbɛsifa asɛm angel baby ɔbɛ soma ne bia ɔbɛkɔ
okay.
Obeduru nso a de obeka ne se odana se se waba na odi aseda man mu e odi aseda ne nimu nyam amonya nkopon se wasoma no e ma na ba se omra na ombe somu
e beside ne me hu se angel ya ba
obesense ye wonie me bia at the moment a omo beba no ye wonie ma ne me bi wo ho no ma e besi e ma wahu
kasa mi ti
ye wonie ma ne me bi wo ho a e besi ema wo hu se waba otime kuta ade within short period and a short moment na ref be bi ade ne da
eh
o kai wo se wo won chen
eh
yes
se na ade kuta maji atu
se me kuta me funu
ese ya ref o
short moment at the moment I'm born pain anyway, in a short moment me refi baby I'm the phone to you or kai me say obey me
okay
it was ade na e was me man de enti a me friend say wo mra na say me man ye ade kro no e ho ne ho na na o san ko
okay
emre bia any minute bia ene bofo a oba anajo empire ebre bia any time I obe sori ana say and any beer any time I'll be sorry, say we bomb pie.
Okay, it is.
You any watch night if you are down.
What a young man pie bonus answer. I'm saying about days. I did watch night in days. I did sorry no.
time be for a few 12 e kwana say few 11 e dey kwesi say time no
say we bon pae ama wo kra no e dey asia wo kra da ye so 11:45
okay
Obe bon pae ama wo kra no e dey asia wo kra da ye so 11:45
okay
no wa bon pae dey asia wo kra
which is 12
uti u si a wo kra na me ma 1 minute ne meda su pie na kwa kasa kire ensoroma
okay
O je na ura de ma de obe fre ubia so ye o ma me o papa o die ukunu so impo o ma o sika e de asesa o she brekura na wani nhwe wachi
o wa en ti wa wie na wo kwa de mo no me nhwe wachi
nhwe wachi
okay 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 en ti no time no
maka o kra da de achi
ai
de bia ne da me kire o e da no
ah No, me person
mo. Yes, I'm a chiro ni nyina do.
No, me person mo any time no.
Yes, your secret is your power. Se me chiro ni nyina wi a. E de na ma me ye na na kwesi bi.
O na na ti Matias e. Ba me person me chese se bia ma sori ahoma chete o me sim person me bo mpae. Sa 12 no. E bia me sori 12 me sim abo mpae am na kobo 3 o'clock. Me me jam mpae bo because e bia e fit 12 work on e na nyame abofo sane. E ba.
Se si aga na abefo. And I said demons na hu say you need say 12 and omo ko abey 2 nti omo eti ai saa time no omo ko ntempa e free 9 10 e ko na omo ko saa time no so na won so ko pre aduane adi
okay
saa time no na won so ko hwe tv 3 ko hwe onua tv ko hwe mutv
o he nana the maker it seems like onya nti the maker na see
e wo kana
e ti pa ibon ye ba ma ne ko si tra na ye twa so ana
ejua da we say sorry and I go do
I'm not saying
ama nyankopon honhom ebegi adwa etenase
ohh
ansa na wo mpae bo a wabo
okay
bible ma yeti asiese wu nyankan ne urade onim wakoma mu asem na opeso oyema wonti na wadan na bibi a kire wo se ka kire no no nyema wo
okay
nti e wo se oto osori anwum efre honhom ema ne betenase obetenase na wo ma no akwa ba
okay
I hope so to be make.
Matias.
O fra honhom ne mane betenas.
Okay.
O betenas ya no wa ma no akwa ba.
Okay.
Ansa na wa hye mpae bo na mpae bo eye nkomodie.
Mhm. Enye ntokwa.
Debi.
Hey. Abusiya, I make her say ha e sankofa bo no TV. Ye ne Mr. Christian Esuman ene hwehwe nkomo no na na kwasi for shorts. Ai, obet me a friend sir. Ena ye no no ehwe nkomo na ene nkomo no ye nwie ye be san so ato aso na e brain ti no. Anse wo ye 1 or 2 bi te wo se na oko nti nyame ya adom a ye be san so ehia nyame ya adom o kena no na ya san so aso en komo chweche no so nti me show e ya pe ni ne be hweyen e wo san kofa bu no tv so na ene se wo pe spiritual father bi na se wo pe se wo hweche won se mu e bi se mu a me pa cho me kan for doctor Jedum spiritual herbal center e na dia ma o number no ene go screen so ne fa ne frɛ no ba bia wo bia no frɛ no be show ni location no na che se wa kwa na bibia ya kama kama edia masan se nei ubedi ya kwa ebisa ai sana eyeye nuanom enkramofuo anase nodness no omoye ti nei so bito kokokura na obehwe ni wadi ye kwa ebisa enuntia me pa cho me channel eya no subscribe ma me like share na comment nso pa se ne me kan ye no comment ne ho hia me wati asent me show fabra na question bi won ma bisa na misu mimisa emfa ma wo me pa cho follow me e wo TikTok midi eye Shakira Sandy e wo TikTok follow me why wo follow me ano abo me ha me follow back ye nyina na ye follow follow ye ho aha ene brebe me ye kwan na ye di ejuma die no asie midi e di brace you ba oba pa juwa da sene ye be se hia makram.